ndabahaye mwirwe mwese nchuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsako amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukajya bashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024. Abarwanyi ba M23 bavumbuye ububiko bukomeye cyane bw'ibitwaro bikomeye by'igisirikare cya Congo mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze kuvumbura ububiko bukomeye cyane bw'ibitwaro bikomeye by'igisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko batahuye intwaro zikomeye hariya mu mujyi wa Goma. Ububiko bukomeye cyane bw'intwaro za FARDC ngo bwari buherereye mu ndake zikomeye cyane mu mujyi wa Goma hafi y'ikigo cya gisirikare cya FARDC. Bivugwa yuko abasirikare ba Congo barunze ibitwaro byinshi muri ziriya ndake mu mujyi wa Goma mbere gato yuko aba basirikare bahunga bakava mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari imaze kwinjira muri uyu mujyi. Kuri iyi nshuro rero abarwanyi ba M23 baratangaza ko bamaze kwigarurira izi ntwaro zose. Baravuga yuko ari intwaro zikomeye cyane z'urugamba, ngo ni indake nini cyane yarirunzemo ibitwaro bikomeye, ndetse bikavugwa yuko izi ntwaro ari nyinshi ku buryo buhambaye. Amakuru yizewe arimo kutugera ko avuye mu mujyi wa Goma. Amakuru arimo gutangazwa n'amasoko yacu muri M23 aravuga ko aba barwanyi ku munsi w'ejo aribwo bigaruriye izi ntwaro. Biravugwa yuko abarwanyi ba M23 bamenye amakuru yuko FARDC yasize itabye ibitwaro byinshi mu ndake zayo zegereye ibigo bya gisirikare bya FARDC mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo nibwo itsinda ry'abarwanyi kabuharwe ba M23 batahuye izi ndake za FARDC maze bagacakira ibi bitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Congo. Amakuru yizewe atugeraho avuga ko ari intwaro zikomeye kandi zikiri nshyashya. Hari amakuru avuga yuko ari bya bitwaro kabuhariwe igisirikare cya Congo cyari kimaze iminsi kigura mu Burusiya ndetse na za Turukiye. Amakuru aravuga yuko indake zari nini cyane, ndetse ko abarwanyi ba M23 n'ubu ngubu bakirimo kuvanamo intwaro muri ziriya ndake z'igisirikare cya Congo. Kuva ku igenekerezo rya 15 igisirikare cya Congo cyahunze umujyi wa Goma. Bivugwa yuko igisirikare cya Congo cyari kimaze iminsi kirimo guhisha izi ntwaro kugira ngo abarwanyi ba Generali Makenga nibinjira mu mujyi wa Goma be gucakira izi ntwaro. FARDC yarajijishije ihungana ibifaru by'intambara ndetse ihungana n'ibimodoka by'intambara bitwara abasirikare, ariko intwaro zikomeye zo ku rugamba za ntwaro bagendana kandi zikomeye izi zose zasigaye zitabye mu ndake iri hafi y'ikigo cya gisirikare mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu rero M23 irigamba ko yamaze kuzicakira. Abarwanyi ba M23 baravuga ko ari iyindi ntsinzi, ndetse bakavuga yuko izi ntwaro zizabafasha kwigarurira ibindi bica ndetse no guhangana na FARDC. Kugeza ubu turiko turavugana abarwanyi ba M23 bakomeje kugenzura umujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 bavuga yuko batazava muri uyu mujyi wa Goma mu gihe ubutegetsi bwa Congo butemeye kugirana ibiganiro nabo. Aba barwanyi bamaze kwigarurira ibice bikomeye cyane mu mujyi wa Goma, ndetse bakomeje kongera imbaraga zabo muri uyu mujyi wa Goma. Bakomeje kuzana ibitwaro byinshi kandi biremereye muri uyu mujyi wa Goma. Abakomando benshi ba M23 bakomeje kugera mu mujyi wa Goma, ari nako bagenzura ikibuga cy'indege cya Goma. Ku munsi w'ejo M23 yakubise FARDC ahababaza. Indege z'intambara z'abarwanyi ba M23 zamishije urufaya rw'amabombe ku kibuga cy'indege cya Kavumu maze zangiza ibikoresho bya gisirikare bya FARDC birimo indege ebyiri z'intambara ndetse n'imodoka z'intambara. Amakuru atugera ko aravuga ko ibikoresho by'igisirikare cya Congo byangirikiye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ari byinshi. M23 rero yagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu igamije guca intege igisirikare cya Congo kirwanira mu kirere. Ku munsi w'ejo FARDC yiriwe irasa ku barwanyi ba M23 mu gace ka Sake. Abarwanyi ba General Makenga rero nabo bagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu kuko indege za FARDC niho zahagurukiraga ndetse izindi zigahagurukira ikisangani. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu mujyi wa Goma, mu ijoro ryakeye abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare ba FARDC ndetse n'abazalendo barenga 40. Abangaba bacakiwe barimo gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi irya nino mu makaritsiye. Benshi bafatanywe amagrenade ndetse n'inkoko. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukora imikwabo ikomeye cyane mu mujyi wa Goma yo guta mu mvuto abazalendo inyeshyamba za FDLR ndetse n'abasirikare ba Congo bakinyegeje mu banyagihugu. Abarwanyi ba M23 muri aka gatondo k'igenekerezo rya 20 berekanye abagizi ba nabi barenga 40 biganjemo abasirikare ba Congo. Abangaba bafatanywe intwaro ndetse bakavuga yuko bari bafite umugambi wo gutera amagrenade mu banyagihugu. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za FDLR n'abazalendo barimo gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gutera amagrenade ndetse no gutwika inyubako z'abantu mu mujyi wa Goma. Amakambi y'impunzi ngo azibasirwa mu buryo bukomeye ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamaze kubwira FDLR ko bagomba kurasa mu makambi y'impunzi bakica abantu ndetse bagaturira ibyabo kugira ngo ibi byaha byose by'intambara bazabirege inyeshyamba za M23. Kugeza ubu rero M23 ikomeje kubacakira. Nyuma yako kwiganekerezo rya 16 M23 yacakiye abarenga 120. Kuri uyu munsi abarenga 40 nabo bacakiwe mu mujyi wa Goma ndetse bafatanywe inkoko na za grenade. Umuriro ugiye kwaka mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Congo cyamaze gutumiza abacancuro barenga 10,000 bo guhangana na M23 mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Igisirikare cya Congo cyamaze gutumiza abacancuro barenga 10,000 bo guhangana n'inyeshyamba za M23 zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru atugera ko aravuga yuko igisirikare cya Congo cyamaze gutanga komande y'abacancuro barenga 10,000. Aba ni abacancuro bo mu mutwe wa Wagner mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'abandi bo muri Blackwater muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugera ko avuga yuko ubutegetsi bwa Congo ngo bwamaze kubona neza ko abarwanyi ba M23 bafite imbaraga kandi bazi kurwana mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Tshisekedi rero ngo bwatumije abacancuro karahabutaka bagomba guhangana na zino nyeshyamba mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Congo ngo nta bunararibonye bafite mu ntambara zibera mu mujyi. Abacancuro ba Blackwater ndetse na Wagner ngo nibo bagomba guhangana mu buryo bukomeye na bano barwanyi ba General Makenga. Amakuru atugera ko avuye mu gisirikare cya Congo avuga yuko abacancuro barenga 300 bamaze kugera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Aba bacancuro ngo barimo gutegurwa kugira ngo bajye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma batangire guhangana na zino nyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Congo buravuga yuko bugomba gutangiza intambara ikomeye cyane yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi igera kuri 4 bigaruriye umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma. Umuvugizi wa gisirikare wa FARDC General Sylvain Ekenge ku munsi w'ejo yavuze yuko igisirikare cya Congo kirimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwirukana aba barwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Goma. Bano barwanyi ba M23 nabo bakomeje kuryamira majanja mu mujyi wa Goma. Bano barwanyi bafite ibitwaro bikomeye. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko batazava mu mujyi wa Goma mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo butaremera kuganira nabo. Ubutegetsi bwa Kongo bwararakiye buratsemba bwavuze yuko butazaganira na M23. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ikomeye cyane kuri bano barwanyi mu mujyi wa Goma. Amakuru atugera ko aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze gutumiza abacancuro karahabutaka bagomba kuza guhangana na zino nyeshyamba. Abacancuro bo mu mutwe wa Wagineri mu gihugu cy'u Burusiya ngo barimo kwitegura kugera mu buseruko bwa Kongo, ndetse ntabwo ari abangaba bo muri Wagineri gusa, bazazana n'abandi bacancuro bo muri Blackwater muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni abacancuro ka butindi bazwiho kurasa igihumeka cyose, ndetse barwanya intambara zikomeye irya n'ino ku isi. Abacancuro ba Blackwater barwanye muri Sudani, barwanye muri za Iraq, bazwiho gukora ibyaha byinshi by'intambara, ndetse abangaba nibo ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye kuzana mu mujyi wa Goma kugira ngo bahangane na bano barwanyi ba Generali Makenga. Amakuru atugera ko yemeza neza ko Ministeri y'Ingabo muri Kongo yamaze gutanga komande ya bano bacancuro. Abagera ku 300,000 bamaze kugera muri Kongo, hategerejwe abandi barenga 70,000. Abangaba rero ngo nibo bazahangana na M23 mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 ngo bazahangana bikomeye, ndetse M23 nayo ikavuga yuko rwose yiteguye urugamba kandi ko idashobora kurambika intwaro hasi. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko buzakora ibishoboka byose bugatsinda urugamba barimo guhanganamo na zino nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo bwabanje kwitabaza SADC ndetse na MONUSCO, ariko ntacyo byigeze bitanga. Abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, abasirikare ba SADC barebera ndetse na ba MONUSCO. Kugeza ubu ngubu hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya MONUSCO ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasirikare ba Kongo bashinja MONUSCO ko yaba ari umugambanyi, ndetse ko ngo MONUSCO ntacyo yakoze kugira ngo ibuze abarwanyi ba M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Igisirikare cya FARDC kivuga yuko kizakora urugamba rukomeye rwo kwirukana M23 muri uyu mujyi wa Goma bamaze kwigarurira. Abarwanyi ba Generali Makenga nabo biragaragara yuko baryamiye amajanja kandi biteguye urugamba rukomeye. Bano barwanyi bafite intwaro zikomeye mu mujyi wa Goma. Aba barwanyi bafite indege z'intambara kandi bafite ibifaru by'intambara. Bano barwanyi mu kanya kashize bamaze kugaba igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, maze bangiza indege ndetse n'ibitwaro bikomeye bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni imbaraga zikomeye bano barwanyi barimo kugaragaza, ndetse Generali Makenga akaba yaravuze yuko badashobora kurambika intwaro zabo hasi mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi butaremera ibiganiro, ndetse ngo bikaba ari ibiganiro imbona nkubone, bikaba ibiganiro bihagarariwe n'amakungu. Perezida Tshisekedi yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo yinginge Makenga ndetse na Bwana Koloneye Nanga, ndetse yakoresheje amamiliyoni menshi y'amadolari y'Amanyamerika kugira ngo ayahe bano bagabo babe bakwemera gusubiza abarwanyi babo inyuma bave mu mujyi wa Goma. Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneye Nanga bamuteye utwatsi, bamubwiye yuko icyo bakeneye ari ibiganiro byeruye n'ubutegetsi bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku nshuro ya mbere abarwanyi ba M23 bakoresheje indege zabo z'intambara mu kugaba igitero gikomeye cyane ku birindiro bya FARDC. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ku mugoroba wirigane kerezo ku isaha y'isaha 12 za Goma, indege z'intambara z'abarwanyi ba M23 zahagurutse mu mujyi wa Goma zigiye kugaba ibitero bikomeye cyane ikavumu. Amakuru atugerako aravuga ko iki gitero cy'indege z'abarwanyi ba M23 cyangije ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru atugira ko kandi aravuga yuko abasirikare 12 ba FARDC baguye muri kino gitero cyagabwe ku kibuga cy'indege. Ntabwo rero byari bimenyerewe yuko abarwanyi ba M23 bakoresha indege z'intambara mu kugaba ibitero kuri FARDC. Amakuru yizewe arimo kutugera ko avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kugeza ubu ngubu amakuru amaze kumenyekana aremeza yuko indege ebyiri z'igisirikare cya Congo zangijwe mu buryo bukomeye. Imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu byangiritse mu buryo bukomeye. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi ba M23 bagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bace intege igisirikare cya Congo. Ikibuga cy'indege cya Kavumu nicyo FARDC yaririmo gukoresha igaba ibitero ku barwanyi ba M23 hariya mu gace ka Sake ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Indege z'igisirikare cya Congo zahagurukaga ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse ikindi kibuga gikomeye FARDC irimo gukoresha muri iyi minsi ni ikibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru rero amaze kutugera ko muri aka kanya aremeza yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwangiza bikomeye ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu byangijwe mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe arimo kutugera ko avuye muri kariya gace aravuga yuko M23 yarakaye mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 19 indege z'intambara z'igisirikare cya Congo ziriwe zirasa ku barwanyi ba Generali Makenga. Izi ndege zari zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse izindi zigahagurukira ikisangani. Biravugwa rero ko intego nyamukuru y'abarwanyi ba M23 kwari uguca intege igisirikare cya Congo kirwanira mu kirere. Kugeza ubu ngubu abasirikare barenga 12 bamaze kwitaba Imana ndetse amakuru arimo kutugera ko aravuga yuko uyu mubare ushobora kwiyongera kuko abasirikare benshi ba Congo bakomerekeye ku kibuga cy'indege. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Goma aravuga neza ko ku isaha y'isaha 12 ku isaha ya Goma indege ebyiri z'intambara z'abarwanyi ba M23 zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni ikintu cyatunguranye cyane mu mujyi wa Goma kubona indege za bano barwanyi zihaguruka maze zikogoga ikirere. Izi ndege ngo zagenze zihuta cyane zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugera ko aravuga ko izi ndege zamishije urufaya rw'amabombe ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse amakuru y'ubutasi ya M23 akaba yari yamaze kumenya neza ko ku kibuga cy'indege hari ibikoresho by'intambara ndetse n'indege za FARDC zari zirimo kwitegura kugaba ibitero kuri bano barwanyi. Aba barwanyi ba M23 barimo kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Ni ubwa mbere ku rubuga rw'imirwano aba barwanyi bagabye ibitero by'indege ndetse n'ibintu birimo gutungura cyane igisirikare cya Congo. Aba barwanyi ba M23 bakubise FARDC ahababaza. Biravugwa yuko igihombo FARDC igize kubera iki gitero ari igihombo gikomeye cyane ndetse ngo bakomye mu nkokora bikomeye igisirikare cya Congo. Amakuru arimo kutugera ko avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko iki gitero cy'abarwanyi ba M23 ari kimwe mu bitero bikomeye cyane kandi byakoranywe ubuhanga bukomeye. Abarwanyi ba M23 ngo biragaragara neza ko bafite amakuru y'ubutasi. Indege za FARDC zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'imodoka z'intambara zose zangijwe mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko izi ndege zahiye ndetse za kizimyamoto ngo nta kintu zabashije gukora kuko za misile nyinshi zituye ku kibuga cy'indege hariya i Kavumu. Icyo kibuga cy'indege cya Kavumu ni kimwe mu bibuga by'indege byari bifatiye runini igisirikare cya Congo mu kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 cyane cyane mu gace ka Sake ndetse no muri Rucuru. Amakuru atugera ko avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko iki gitero cy'abarwanyi ba M23 cyari gitero gikomeye cyane. Abamenyesha makuru bakorera muri Kivu y'Amajyepfo baravuga yuko habaye uguturika gukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare ba Congo benshi bakomeretse ndetse kugeza ubu ngubu imodoka za FARDC zirimo kugaragara zihutana cyane abasirikare ba Congo mu mujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu ukorera muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ibyabaye kuri FARDC ari ibintu bibi cyane. Abasirikare ba Congo batunguwe kandi M23 ngo yabahaye isomo rikomeye cyane. Nubwa mbere kuva intambara ya FARDC na M23 yatangira abarwanyi ba M23 bakoresheje indege zabo bakagaba ibitero bikomeye ku birindiro bya FARDC ndetse no mu bice birimo kugenzurwa n'igisirikare cya Congo. Mbere gato yuko abarwanyi ba M23 bagaba igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu, bano barwanyi bari batanze gasopo kuri FARDC. Umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Gwiringoma yari yavuze yuko baza gucecekesha intwaro zose za FARDC. Kugeza ubu ngubu rero biravugwa yuko ibitwaro biremereye byose byamaze kwangirikira ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare ba FARDC baherereye muri Kivu y'Amajyepfo baravuga yuko ibintu bibereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ari akamaramaza. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu nyuma y'iminota mike cyane bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Congo. Amakuru yatangajwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akemezwa n'amasoko yacu muri FARDC aremeza neza ko indege y'igisirikare cya Congo yahanuwe n'abarwanyi ba M23 mu misozi ya Sake. Abarwanyi ba M23 barigamba ko bamaze kurasa indege ikomeye y'igisirikare cya FARDC mu misozi ya Sake. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kurasa indege y'igisirikare cya Congo. Iyi ndege ngo yarasiwe mu misozi ya Sake mu gihe FARDC yari irimo kumisha urufaya rw'amabombe ku birindiro by'abarwanyi ba M23. Kuva mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 19 ibintu nibicika mu gace ka Sake. Igisirikare cya Congo cyatangije ibitero karundura. Indege z'intambara z'igisirikare cya Congo zirwa zimisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Kuri ubu rero amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Congo. Biravugwa ko ari zimwe mu ndege zikomeye cyane igisirikare cya Congo cyaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abarwanyi ba M23 yose aremeza ko igisirikare cya Congo indege yacyo yamaze guhanuka. Aba barwanyi ba M23 baravuga yuko barimo gutanga gasopo ya nyuma kuri kino gisirikare cya Congo. M23 iravuga yuko itaza kwihanganira ibitero irimo kugabwaho n'igisirikare cya Congo. Umuvugizi wa gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Gwiringoma aravuga yuko ibitero by'igisirikare cya Congo birimo guhitana abasivile. Gwiringoma aravuga yuko kuva mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 19 abasivile bagera kuri 6 bapfuye bishwe n'ibibombe barashweho n'igisirikare cya Congo. Amakuru atugera ko kandi aravuga yuko zimwe mu nyubako z'abanyagihugu zasenyutse mu buryo bukomeye. Biranavugwa yuko inka zigera kuri 3 zapfuye muri Masisi kubera ibibombe byarekuwe n'indege z'igisirikare cya Congo. kuva mu gatondo ko kuri ligenekerezo rya 19 ibintu birakomeye cyane muri territoire ya Masisi mu gace ka Sake. Igisirikare cya Kongo cyatangije ibitero karundura kivuga yuko bigamije kwirukana abarwanyi ba M23 mu duce twose barimo kugenzura. Aba barwanyi ba M23 nabo bariye Karungu baravuga ko byanga bikunda bagomba gutanga isomo ry'imirwanire ku gisirikare cya Kongo. Abarwanyi ba M23 biravugwa ko birirwa bihisha mu ndake zabo, ndetse ibitero bya FARDC by'uyu munsi byari bikomeye cyane nk'uko byemezwa n'abamenyeshamakuru bakorera mu buseruko bwa Kongo. Indege z'intambara za FARDC zirimo sukoyi, za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone zatunguye abarwanyi ba M23 kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi. FARDC yabamishije ko urufaya rw'amabombe mbe mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko indege zirwe zirasa kuva mu gatondo, izindi zikaza zikazisimbura kugeza muri aya masaha y'umugoroba. Indege z'intambara ziracyagaragara mu kirere cya Masisi mu gace ka Sake. Kuri uyu mugoroba rero abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kurasa indege y'igisirikare cya Kongo. Abarwanyi ba M23 ntago batangaje ubwoko bw'indege barashe, gusa makuru atugera ko aravuga yuko yaba ari zimwe muri kajugujugu zihambaye zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo igisirikare cya Kongo cyaguraga ibitwaro byinshi muri kiriya gihugu. Abarwanyi ba M23 barigamba ko bahanuye indege ya FARDC, ariko igisirikare cya Kongo nacyo kiravuga yuko kigomba gukomeza kugaba ibitero kuri bano barwanyi. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ekenge ku munsi w'ejo yavuze yuko FARDC igiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwirukana aba barwanyi mu bice byose barimo kugenzura. Aba barwanyi ba M23 bagaragaje imbaraga zikomeye ku rubuga rw'imirwano, ndetse bano barwanyi barimo gukoresha ibitwaro bikomeye byahahamuye igisirikare cya Kongo. Kugeza ubu ngubu abarwanyi ba M23 barimo kugenzura agace ka Sake. Abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma, ndetse igisirikare cya Kongo cyabuze ayo gicira n'ayo kimira. Inzira zose ziva muri Kivu y'Amajyepfo zijya mu mujyi wa Goma zirafunze. Abarwanyi ba M23 barimo kuhagenzura. Inzira ziva mu mujyi wa Goma zijya muri Sake zose zirimo kugenzurwa na bano barwanyi ba General Makenga. Ntabwo byoroshye rero kuri FARDC kuba yagaba ibitero byo ku butaka. Ubu ngubu ikintu cyonyine gishoboka ni uko FARDC yakoresha ibitero by'indege. Ibi rero nibyo igisirikare cya Kongo cyakoze. Indege z'intambara zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse izindi zahaguruka ikisangani maze zimisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Biravugwa yuko benshi mu barwanyi ba M23 bari bari mu gace ka Sake bagiye gutanga ramforu mu mujyi wa Goma, ndetse bakaba bacungaraye mu buryo bukomeye uyu mujyi wa Goma bamaze kwigarurira. Kugeza ubu turiko turavugana rero ibintu biracyakomeye cyane mu gace ka Sake. Imirwano iracyarimo guca ibintu, urugamba rwambikanye, ndetse FARDC iravuga yuko igomba gukora ibishoboka byose ikirukana bano barwanyi muri kariya gace. Abasirikare ba M23 nabo ngo bamaze kumenya amageri yo kwikinga ibitero by'indege za FARDC. Mu gihe bimeze bityo ariko M23 nayo ikomeje gutanga gasopo ku gisirikare cya Kongo. M23 iravuga ko nibikomeza gutya izi ndege z'igisirikare cya Kongo baza kuzihanura, ndetse zose ngo barazishyira ku butaka. Abarwanyi ba M23 baravuga ko indege bamaze guhanura bwari uburyo bwo gutanga gasopo ku gisirikare cya Kongo. Ngo nibikomeza gutya izi ndege za FARDC baraza kuzoherezaho za misile, kandi ngo baraza kuzihanura.
Les troupes rwandaises, plus de 20,000, occupent actuellement plusieurs territoires de l'est de la République démocratique du Congo.
Abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000 bigaruriye ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Congo, bahonyora ubusugire bw'igihugu cyacu.
En violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays.
Uyu mugabo mumaze kumva yitwa Andrea Mbata. ni perezida wa komisiyo ya politike n'ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Andre Yambata aravuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000 bari ku butaka bwa Kongo kandi ko bigaruriye ibice byinshi. Bwana Andre Yambata aravuga aya majambo mu gihe mu minsi ishize Minisitiri w'Intebe wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko u Rwanda rufite abasirikare 4,000 ku butaka bwa Kongo. Abategetsi batandukanye muri Kongo barimo gutangaza amagambo anyuranye, buri wese arimo gutangaza imibare yiwe. Perezida wa komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko anavuga ko u Rwanda rufite abasirikare barenga 20,000 ku butaka bwa Kongo. Guverinoma ya Kongo ikavuga yuko abasirikare barenga 4,000 aribo bari ku butaka bwa Kongo. Mu magambo arimo umujinya mwinshi ndetse n'uburakari, Bwana Andre Yambata aravuga ko u Rwanda rwahonyoye ubusugire bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Andre Yambata aherutse kumvikana asaba ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bwagira vuba na bwangu bugatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bukubita agatoki ku kandi, ndetse Tshisekedi ubwo yiyamamarizaga kurongora iki gihugu yavuze yuko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi mu banyapolitike barimo Bwana Andre Yambata urongoye komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko aravuga yuko igihe kigeze ngo Tshisekedi yambarire urugamba atangize intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Guverinoma ya Kongo ivuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 bari ku butaka bwa Kongo. Mu gihe uyu mugabo urongoye komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko we avuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000. Tutitaye ku mibare iyo ari yo yose, ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko u Rwanda rukwiye kugira vuba na bwangu rugacyura abasirikare barwo bari ku butaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi buvuga yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Kongo, ndetse ngo u Rwanda rwemeye ko rugiye gucyura aba basirikare. Ni ibintu byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Madame Turukasu Minwa abitangariza i Bruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Ibingi bariko byahise binyomozwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungireke, yavuze yuko u Rwanda rutigeze rwemera gucyura abasirikare barenga 4,000 bari ku butaka bwa Kongo. Iki ngiki ngo ni ikinyoma, ndetse nta nubwo byigeze biganirwa i Rwanda mu gihugu cya Angola. Ingingo yo kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abasirikare muri Kongo ikomeje kurikoroza hagati ya diplomasi y'u Rwanda ndetse na diplomasi ya Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuvuga yuko bwisunze amaraporo menshi y'umuryango w'abibumbye bwemeza neza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 bari ku butaka bwa Kongo, ndetse ko u Rwanda rukwiye kugira vuba na bwangu rugacyura bano basirikare bari mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungireke yavuze yuko ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Kongo, ndetse ko u Rwanda rwatanze gahunda yuko ruzavana aba basirikare muri Kongo ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa, ndetse ibi birego ngo ni ibirego bidafite ishingiro habe na gato. Mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeza gushinja u Rwanda ko rufite abasirikare muri Kongo, ndetse ko abakomando b'u Rwanda aribo bafasha M23, ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko burimo no gutegura intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje imigambi yiwe yo gufasha interahamwe za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko mu gihugu cy'u Burundi naho imigambi mibisha yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bayigeze kure. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye guhura n'abayobozi ba FDLR, ndetse akaba yahuye na General Chiko Chitambwe. Uyu ni General ajejwe ibikorwa mu gisirikare cya FARDC. Amakuru yizewe aravuga yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 Perezida General Evariste Ndayishimiye yahuye na General Chiko Chitambwe, ndetse akaba yarahuye na General Omega urongoye FDLR. Generali Omega ndetse na Generali Chiko Chitambwe bari mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane, bavuga yuko bazashoza ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yageze kuri ya Kure TV aremeza ko mu ijoro ryakeye Generali Chiko Chitambwe ndetse na Generali Omega wa FDLR baganiriye na Generali Evariste Ndayishimiye bari kumwe na Generali Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko Generali Chiko Chitambwe ndetse na Generali Omega barimo gutegura ibikorwa bya gisirikare ndetse no gutanga imyimenyerezo ku barwanyi ba FDLR ku nyeshyamba za FDN ndetse no ku basirikare b'u Burundi, hakiyongeraho n'abasirikare ba Congo bagera ku 5,000, bose bakaba bari mu ishyamba ry'ikibira. Bavuga yuko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje imigambi yabo yo gutegura intambara, bavuga yuko bazashoza ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza imbaraga nyinshi mu gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Generali Neva ndetse na Tshisekedi bakomeje gufasha FDLR ndetse imikoranire y'ubutegetsi bwa Congo n'ubutegetsi bwa Gitega bikomeje kugaragaza yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare benshi ba Congo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ubungubu bari mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'abacancuro ba leta ya Congo bose bari mu ishyamba ry'ikibira, aho barimo kuronka imyimenyerezo ikomeye barimo gutegurwa kugira ngo bazahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugerako avuga yuko Generali Omega wa FDLR ndetse na Generali Chiko Chitambwe mu biganiro byabo na Generali Evariste Ndayishimiye baba bakomeje gucura imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Congo byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse zino ntwaro ngo nizo zizakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugerako avuye mu masoko yacu mu butegetsi bwa Gitega avuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi bavuga yuko bazihorera ku gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi hari amakuru avuga yuko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira bigahitana abasirikare benshi b'u Burundi. Abasirikare barenga 300 bamaze gupfira mu ishyamba ry'ikibira mu bitero bitandukanye byagiye byibasira amakambi y'igisirikare. Amakuru atugeraho avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwemeza neza ko abasirikare b'u Rwanda aribo ngo baba baragabye ibitero muri kariya gace k'ikibira. Ubungubu rero igisirikare cy'u Burundi kirimo gukubita agatoki ku kandi, kiravuga ko kizagaba ibitero bigamije kwihorera ku gisirikare cy'u Rwanda. Mu ishyamba ry'ikibira amakambi y'abasirikare ba FDLR, amakambi y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure yarashenywe mu buryo bukomeye. Hagiye hagabwa ibitero bikomeye cyane by'indege, ndetse amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 300 bitabye Imana. Ni ibintu byashavuje cyane ubutegetsi bwa Gitega, ndetse bakavuga yuko nta handi ibitero byaturutse usibye ngo mu gihugu cy'u Rwanda, ngo nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kugaba ibitero nk'ibi bihitana abasirikare b'u Burundi. Ese koko abasirikare b'u Rwanda barenga 400 bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Iki ni ikibazo gikomeje kuri koroza hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Congo, ndetse ngo u Rwanda nirwo rufasha abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi mu buseruko bwa Congo. Icyuka cya kwega nkwege gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ukurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati ya bino bihugu bibiri. Ubutegetsi bwa Congo bwakunze gukubita agatoki ku kandi, bukavuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo we yararenze avuga yuko yiteguye gufasha umuntu wese ushaka kuvana ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyuka cy'intambara rero gikomeje kwiyongera mu karere k'ibyaga binini. Abikweza ivya politike bavuga yuko inyifato y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Mu gihe rero icyuka cy'intambara kirimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini, intambara ya diplomasi nayo irimo kubica bigacika hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kubyinira ku rukoma muri iyi minsi. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ngo ku nshuro ya mbere igihugu cy'u Rwanda cyemeye kuzashyira ko umugambi ndetse kikerekana gahunda yo gucyura abasirikare bacyo bari ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi byatangajwe na Madame Turukasu Minwa, akaba Minisitiri w'Intebe wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabitangarije i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi ubwo yishimiraga ko ku nshuro ya mbere noneho ngo igihugu cy'u Rwanda cyemeye ko gifite abasirikare muri Kongo. Mu magambo yiwe Madame Turukasu Minwa yagize ati: ku nshuro ya mbere u Rwanda rumaze kwemera ko ruzatanga gahunda y'uburyo ruzavana abasirikare barwo barenga 400,000 ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amajambo Madame Turukasu Minwa yatangarije i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yo kuyatangaza rero ibyishimo byabaye byinshi mu bakongomani. Amakuru atugira ko aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubyinira ku rukoma bukavuga yuko ku nshuro ya mbere noneho igihugu cy'u Rwanda ngo cyemeye ku mugaragaro yuko gifite abasirikare muri Kongo. Ese koko nibyo u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo? Mu gihe Madame Turukasu Minwa yari amaze gutangaza aya magambo avuga yuko u Rwanda rwemeye ko ruzacyura abasirikare barwo bari muri Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise amunyomoza anyuze ku rubuga rwa X. Yahise avuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho, haba mu biganiro byabereye i Rwanda ndetse n'ahandi hose, nta hantu ngo u Rwanda rwigeze rwemera gutanga umugambi ndetse na gahunda yo gucyura abasirikare barenga 400,000 bari ku butaka bwa Kongo. Iki ngiki ngo ni ikinyoma, ndetse ngo abaministre ba Kongo bitabiriye ibiganiro i Rwanda ngo baba barabeshye Madame Turukasu Minwa bakamuha amakuru atari yo. Ibingibi rwose igihugu cy'u Rwanda cyabiteye utwatsi ndetse kivuga yuko ari ibintu bidafite ishingiro. Ibi birego rero birega igihugu cy'u Rwanda ko ngo gifite abasirikare muri Kongo ngo ni n'ibirego rwose bidafite ishingiro habe na gato. Nyuma y'amagambo yatangajwe na Madame Turukasu Minwa avuga yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Kongo, ibimenyesha makuru byo muri Kongo byayasamiye hejuru. Ubu niyo nkuru ikomeye cyane mu bimenyesha makuru byo muri Kongo. Abamenyesha makuru bakomeye muri Kongo barimo kwandika inkuru bavuga yuko u Rwanda rwemeye kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo kwandika izi nkuru ndetse bikavuga yuko ari intsinzi ya diplomasi ya Kinshasa. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bw'u Rwanda buratera utwatsi ibirimo gutangazwa, ndetse u Rwanda rukavuga yuko nta hantu na hamwe rwigeze rwemera yuko rufite abasirikare muri Kongo, ndetse ko ibirimo gutangazwa byose ari ibinyoma. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bwagiye buhindura ibyatangajwe ndetse n'ibyavugiwe mu nama y'u Rwanda, ubutegetsi bwa Kongo bukabivuga uko bwishakiye. Ibingibi rero ngo bituma ubutegetsi bwa Kongo butizerwa nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maitre Aremukurarinda. Maitre Aremukurarinda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yavuze yuko u Rwanda rufite ubunararibonye kandi ruzi neza ko ubutegetsi bwa Kongo ari ubutegetsi bw'ikinyoma, ngo ni ubutegetsi bubeshya kandi buhindagura amajambo bugamije kuyobya uburari ndetse no kugoreka ukuri. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo barimo kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ntabwo bwemera yuko abarwanyi ba M23 babako. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga yuko M23 ariko kiyavide, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusa. Ubutegetsi bwa Tshisekedi rero bukavuga yuko u Rwanda rukwiye gucyura abasirikare barwo vuba na bwangu rukabavana ku butaka bwa Congo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi iyo buvuga aya makuru bwisunga amaraporo y'impuguke za Roni yagaragaje yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 400 bari ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Impuguke za Roni zavuze yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Congo, ndetse Perezida Tshisekedi nawe akavuga yuko u Rwanda ari rwo rufasha aba barwanyi ba M23 bakomeje kurikoroza mu buseruko bwa Congo. Ibintu ntago byoroshye rero hagati y'ibihugu bibiri. Icyuka cya kwega nkwege gikomeje kwiyongera, ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo burarenga bukavuga yuko burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi arimo gufasha inyeshyamba za FDR, arimo kuziha intwaro ndetse n'ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare hagamijwe ngo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu kandi ubutegetsi bwa Gitega mu Burundi burimo gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bose ngo bakaba bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare benshi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Intera hamwe za FDR, inyeshyamba za FRN, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacancure ba Congo bose barimo gukora imyimenyerezo ikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira, bikavugwa yuko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho avuga yuko imibanire y'ibi bihugu irimo kurushaho kugenda iba mibi cyane, umubano wabyo urimo gutosekara mu buryo bukomeye, ndetse abihweza ibya politike bakavuga yuko niba nta gikozwe vuba na bwangu ubutegetsi bwa Congo bushobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Nyuma y'ibiganiro byabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola bigahuza intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa za Congo ku igenekerezo rya 12 uku kwezi kw'icumi, byari byitezwe yuko ibintu bishobora kugenda neza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Gusa kugeza ubu ngubu biragaragara yuko hari intambara ikomeye cyane ya diplomasi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo irimo gutangaza yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Congo, ndetse ko ruzabavana ku butaka bwa Congo. U Rwanda narwo ruravuga yuko ibyo bintu bitigeze binaganirwaho, ndetse ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, ndetse ko nta nako byigeze bivugirwa. Ibi birego ngo ni ibirego bidafite ishingiro habe na gato.